Mestevin, Madomacha de ye to me DNA Ayarasa. Na enene kachem sa osumame yare ewiase. Na meana me ye fast. Se ah. Yare ewiase na osumame. Papa, mami akande. Na wen shira me amenko. Tina wase me chen. Me chen kusi se akande ya ninye na ayade. Eba. Ye ka yare biya dura. Eye. Ayaresa no enye nasuo nipa eduane eye enkwa enye nasuo nipa dasani ensua wonom eye enkwa enye nasuo anajo adiesa ema nipa da sena no eye adechiemu enye nasuo sede adiachi a obetuma saye den asori eye enye nasuo bribia ye enye nasuo Emma Bribi, Entino, Metrain, Macandia, Ah, a Yemen Yena Swo, Ah, Metimedia Gina, Emma of Diaso Abem. A Dini Jesus, a Yena Swo, Ah, ye Betimedia G, a dear, a free, a Janinism. Bribia Yena Swo, Entino, a Yena Swano, and a Betchere, the also Betimi, a Dudo. Timon Shay Yena Swanens. Anuntina debia mekani plane se o how padi eni eduro yeni adie biara eno na woho a wonya bia ebetuma ya bia wo pe amam hana ebiti nipa ne pente ase se bema betumi anya ba ne nyina so yo oba betumi anyensan awa ne nyina so ye bema And so no mepesi ye nyina behunu se ebane firi mo ba ne ye nya media because one kasa no oba wa wo no no kuntu menchre na se monhye nyina nsonso ankanya sa kayari ntumi nkum ne pada because anki ye be what yari bia eduro a wunya se eduro ne bia se se kwan bia se ho ye den nso behunu se Yare no eduro wo ho so still yare akoro na ekumu nipa enkanchira yeses enyina so enye solid enyina so monse kasane nso mame enyina so ena yaya bedane enyina so no mom eduro eno na wunya oho betuma yadan obeboka kwa shi ni ho onipa betuma ye eje wode frisraman na mom A dear new Nina Swa, Emma Quine, Ma, Ubridia to my phrase, Ryan, Abba, and Timon Shenyan as once. Yes, O Christo, Adedia Naya come to the Yenyan as war, and not to me the year, Ninyamis where Juma was as is. And Nuntina, Bibri, Aya Fastens, a bumpire, Nanswafi, a Yuanka, where Dimwa Dadani Afro. Suma samne se eya na ni pese su se o ye fasting the pre to me daddy o ye fasting the bring na so se eja no be cha na ni abeshe o sa e hunu mu nem die na e bi wo bi sine e bi enu nti so bi ne mu a obi chire enso anewi ase no e kamia ye se se nyina so ni nyina Eno na adane tumi no eno na adane de ebeye eno ne de nipa ya wafom se nyina so no ene ne nipa de ne wire ahyem se eno na de ne biri bi bae dan se meka we nyina na me pese me chimu adwene nyina besi prayer materials so se utumi ba gidi se biri bi wo ho na e ho na wubri bi a wo pe akodie a ene e ubehia enyina so enti se meme jidi se nyame na wo ho na mebiri bi pe bi no ne nsam na akodie a ene ese se menyina so nyina ye hwan enti nyame enti na oba kristo somomu a ye nka ne nyina so ye ka no jidi yesu nyuma enti wo a wotie me bia Mika say mwa wo bri bino akodi he emwa anyasa obeye cross odi benku meka kodi ni fa de ni fa kodi benku se ozi abefo a odafo nyame pribia ememho ma pribia ra odiye enyina swaje wa befo nsem enya befo adie entisa yate ya sori demo se ye nyame fie a ya dia befo amamreba ho a enyeye